umwaka rero dushaka ubu mwaka w'intango kugira ngo uburimyi buteze imbere igihugu. None rero mu kwipanga murabona twahereye ku makoperative. Amakoperative benshi ntibazi igituma tuvuga abantu bakorera mu makoperative. Gukorera muri koperative mu bisanzwe, ikoperative irimo ishure, ikongera ikabamwo n'umwimbo. Mu bisanzwe aho nabonye babikora neza, nabavuga bati muri koperative murabona turiko dukora ibi. Umunywanyi wese wa koperative ategereza gukora ibisa n'ivyo iwe, kugira ngo ntihagire uzoja kurya ibyo muri koperative. Muri koperative himbugwe ibyo gushora. Nicyo gituma ari ishure mushaka kurima kijambere umu engineer agronome ashaka kuza kwigisha abarimyi muri koperative ntihabasanga hagufi akabigisha. Ariko rero uko ndabibona ntiturakanura neza. Je narambye njavuga nti jewe hari aha mbona amakoperative menshi afadika. Ni muri iki kiyaya ngaha mu barimyi b'umuceri niyo makoperative ya mbere afadika. Ushaka kuvuga uti tuyaduhure n'amakoperative kugira ngo turabe neza ingere dushobora kugwiza umwimbo. Mu byo kugwiza umwimbo twashize imbere igitegwa cy'umuceri, igitegwa cy'ikigori, igitegwa cy'ikiraya. Nibyo dushaka ko tubanza gushyira imbere ya byose. Ibyo bishoboye kwimbuka kuko twasanze n'ibintu byimbuka cyane. Umuceri urashobora kwimbura umuceri utazofungura wenyine ngo umare. Ibiraya kuko n'ibigori kuko. Nicyo gituma twashaka yuko twihatire kuri ibyo bintu, amakoperative yihatire kuri ibyo.
Mu bwoko bw'umuceri dufise turimba muri aka karere, uno munsi turashobora kugera ku itoni zitandatu cyangwa zitandatu n'igice bivanye n'ubwoko bw'umuceri twateye. Icyo twasaba nicyo nyene nyenicubahiro mwafashe mu kiganza cy'ifumbire, abene igihugu bazironse mu mwanya ubereye, nta kibuza yuko igitego cy'umuceri gishobora kuduha uwo mwimbu n'abandi bose bashoboye kugerako. Turifuza yuko hamwe abahurikiye mu makoperative baronka ifumbire ubwa mbere byofasha.